Thank you. Tafire nyika wafire chigaro. Tafire nyika wafire chigaro. Kurayana pasina nemhosva. Vanhu vose vakawanda mambo.
We are one as I demo share.